Mako wacho to timo ine ruoth mako wacho to timo Nyasachi Musa winje yuakwa kawuono Nyasachi Musa daki winje yuakwa kawuono Nyasachi Ayubu daki winje lembwa waluongi Nyasachi Ayubu daki winje lembwa kwa luongi Teko ni koda ngwono ni mondo oritua Teko ni koda ngwono ni mondo oritua Yo yo yo
Kiki wewa kwa biro hili Kiki wewa kwa biro hili Matembe biro kikiringwa Sama tembe biro baba kikiwewa Sama tuoche biro ura kikijuangwa Sama leke nyerwa chungwa malo Sama kecho biro baba Bedie kodwa inyeru Kawono inyeru
Anabiru kario loya tutonge chwoya Anabiru kario loya tutonge chwoya Miyapi kitaywe ilumangi Miyapi kitaywe ilumangi Kamora mora Miseko hora anabiro chopo Jogeni manigo sigo dakitingi malo Jogeni manigo sigo dakimie yueyo Kaini wacho nini telwa tangomu aluoru Anabiro kario loya tutonge chwoya Anabiru kario loya tutonge chwoya Miyapi kitaywe ilumangich Miyapi kitaywe ilumangich Kamora mora miseko hora anabiru chopo Jogeni Manigo sigo dakitingi malo Jogeni Manigo sigo dakimie yueyo Kaini wacho Nini telwa tangomwa luoru oh, oh.
Kikiwewa Kwa biro hili Kikiwewa Kwa biro hili Matembe biro kikiringwa Sama tembe biro baba kikiwewa Sama tuoche biro ura kikijuangwa Sama leke nyerwa chungwa malo Sama kecho biro baba Bedie kodwa inyeru Kawono inyeru oh, oh, Kikiwewa kwa biro hili
Baba
Kikiwewa kwa biro hili Sama tembe biro Kikiringwa
sana.
Sama tembe biro biro baba
kiki wewa
makilwetu
sama tuche biro wora
longe
kiki juangwa
tingyo malo
sama leke nyero wa
lemona en
chungwa malo
sama kecho biro baba
bedie kodwa
baba
inyeru
janka yuda
kawono inyeru
Jaka yoda ine miduo Ya enyo sacha ine miduo Uora ine miduo Uodi meri ine miduo Nyasaya ine miduo.